Napiga goti kwa chungu nalia, uninusuru muumba. Katu nisikate tamaa, nende kutafuta tonge. Nipate anilale njaa, moyo ni upige konde. Anitunzie na riziki yangu, masikini nitapata. Anilindie na mama yangu, na mimi nizidi mkumbuka. Binadamu fahamu, tumeumbiwa matatizo. Kuna chungu na tamu, aye.